fana ubongane wakwasilila koqala manibulela ixesha lakho wayiphumelela ifight uzive njani emveni oba uphumelele le fight
koqala ndifuna ubukela uthixo oqala tata ngokuze undibanisise le ndawo ewe le bhoksa le ibiyigrudge match leyo yam nayo khanda sixele into eyi-one uba uthixo khona nento yohlale khona ngamaxesha onke ndiphinde ndibulele ogcwalini osileyo womjojeke losabulandela ophinqele edizeni ndiyababulela ukuba benam lenansi kule ringi inkosi tata isive kahle
ekuqaleni kwe-fight from the in the first few rounds you were fighting his fight you were taking the fight to your opponent ofithi wayitshintsha ke ngokuloo nto up from starting from round 4 unyuka ibiqelela ntoni yokhona during the rounds how to change the fight
bathe kuma ndihlale kwelaa bhodi akuyo apha kuyo nabe nam ndinaso istrategi sesibini ezi ibrasi zadlala phaa enantsikeni apha ezihlangwini ziyandixelele uba you must have istrategi sakho nesitrategi sasekoneni then ke ngoku iyawekha during ii-rounds zihamba uye utshintshe ubone uba hayi ziyakulungela ii-rounds uba uxelele ndixelelweyo ngunantsa ngutata wam phaa ekoneni ndimbone uba iyandilungela khaa nditrayishe le yam yena aye ongezele phezu kwayo ndiyabulela tata
uyiphumelele wayikhusela your Eastern Cape title ngokuvumelana kwejaji zonke zontathu zithi kwine wena emveni kwale fayithi ujonge phi ngoku
into exhomeke kumaneja yam uprabhika utata wam uhle ndihleli nam maxesha onke ndiyabulela tata ngayo yonke into ndenzela yona ndiphinde ndibulele ii-boxers ezi-amateurs ezikhulayo ezihlala zikhona etinantsikeni ezifayithini zam ndiphinde ndibulele i-accenta icawa yam yasekhing okwesithathu ndiphinde ndibulele ogcwanini wesibewu kakhona amaqhandini asekhaya okwesine ndiphinde ndibulele bonke abantu abazileyo bazobukela ifayithi yam